mind, but I want you. And it's just nerves, it's just dick, making me think about someone new. You know I've got so much to say, I try to hide it in my face. And it don't work, you see through that I just wanna get with you. And you're right, you're right, I got my guy. But I can't help it, I want you. Say you're right, I got my guy. But
yeah. Thank you. Estou pensando em como eu te matar. Ainda não sei pensar. Jump. to the hot hip hop.
Make P.O.P. you by 10.
make 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 senhamba belele bathi ngosha wazimpele ufana nowele lo akasangele ohambe phikile esenabuye khaphile afike khathiwe athi besibondiwe bese nothangiwe ayikho umfazi kasandile lo nothembekile engashukulile futhi ubekhindile ayikho amathanga evelile athi bekoniwe ephezu komjito ogundile ajika thangile evele esemcebile makhe 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 ayikho makhe 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 ayikho makhe
Bashile,
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 Bashile, Bashile.
Awumanje bashile osemnyango sevuthiwe ngishiyingane falitho endlini yathi siphekile manje ukudla kushile mina ngikutestile ngabonela uba itoilet ukudla okuvuthiwe bantshona ungibizile sashaya ingoma edumile unamba wani uthathile sayisambu bashile klabhini dlali dlalile futhi yakhethela ngomibili sithandile
bashile Bashile,
Bashile,
Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile, Bashile